Chukwu na boya kama, kama. Mama. ajula mwemo, ajula ya jisike zonwa gi.
Asi majula mwagi,
yohane majula mwagi,
enyi majula mwagi,
ajula ya.
Esu kuo eni pena soya sona ya,
ajula ya jisike zonwa gi.
Ajula mwagi,
ajula mwagi,
ajula ya,
ajula mwagi,
ajula ya.
Papa, Eva na kwacha kopri, kedi na le
Lagos State. We have been here many months. Can't tell from my heart. Feel very well. I put that I'm about in my job. Make it in my you bomb it. You bomb it. Mwamado mchara. Mwachuku nyere mado. Isinye ya nakato. Kasa ya nakuku miri. Oh, mango pero. Otuzun dinde na ndina. Umokoro na mbogo. Yewe ya leiko. Anabona uwe kuteba. Chua bukiri neme. Awe gozi mwa. Mwamado mbina. Amani chamba. Yewe anyamina mwamu. Oh, Lord. Oh, have mercy. Bera nyere.
Jesus kuru n'ụzọ
mkpọ. Manụ m onye kpọpụtara mụ na nrọ.
Jesus kuru na mabe
mụ. O Chukwu bịara na be mụ
taa. Jesus kuru n'ụzọ
mkpọ. Ọkpara Chukwu bịara na be mụ taa.
Jesus kuru n'ụzọ mkpọ.
me mi ni nyere no wa
mure zo
asa se na ka kwa ma se no wa
mure zo
apola di ka sa ya e ma bless the sacrament
ma bless the sacrament
ayu kari si den so
ayu kari
ma hundi so ga bundi enyi mo
otua
ndi mo si ga bundi po
a ga buru mi po
jesus biara na be mo Jesus coronos and bum bum.
Hey! Otwa! Ma! Everyone keeps it in the
nose. Onye gora kamo sa.
Jesus coronos and bum
bum. Onye gora kamo sa.
Jesus coronos and bum bum.
Jesus coronos and bum bum.
Onye gora kamo sa.
Jesus coronos and bum bum.
Onye ne se mo.
Jesus coronos and bum bum.
Onye boke kuna mdiye.
Jesus coronos and bum bum.
Thank you. Today, Jesus,
my
Anina,
Yokio,
Anina, Yokio,
Jesus, my
Jesus, I want you to Jesus, ora ya